Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna, Krishna, Krishna.
Hare Krishna Krishna Krishna
Hey, Govinda. Hare Krishna!